Exile Custom Bar Hopper for $11,000. You got the bike. T308. 1972 Kawasaki S2350 Triple. Restoration Canada, but it looks pretty good to me. Original paint. Believed to be 9,945 miles. No reserve. No reserve.
22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5